Besenge lori ba ko dala senge besenge ba
shine ka shin magana to ga wata guntun gatar ka
ba ide dadi aiki
guntun gatar ka
ba ide dadi aiki
to shike nan bari kowa ya bar gida
eh